gambye okomewo n'omwana tumuwe eddagala lino
omwana azamutereka
Stop him, why not?